Igama lami ngu-Ayanda Gonya, elangeni ETVET, KwaDabeka Campus. Si elangeni ETVET College, sizibophezele ukulwa nokuhlukunyezwa nokuhlukumezeka ngokobulili nokubulawa kwabesifazane abesilisa nabantwana. Njalo njalo, phecelezi i-Gender-Based Violence and Femicide, GBVF. Sekukaningi sizwa noma sibona izigameko ze-GBVF, sithi sibonele. Uma kungabe khona okwaziyo abahlukumezekile noma abahlukumezekayo, kubalulekile ukuzama ukubatholela usizo. Usizo luyatholakala eminyangweni eminingi, lungatholakala kosonhlalakahle, kubaluleki emaphoyiseni njalo njalo. Masibumbane, sibambane singumphakathi ekulweni nalesi sihlava esiyi-GBVF, Gender-Based Violence and Femicide. Stop GBVF. Siyabonga.